Nyaka Kiabuya, 7.4 kilometer. Milestone achia. Kiabuya nyaka Magunga, 7.4 milestone. Kae kendo kidhi kamano kono. Koro wawinjore kode. Ni sama gigedo, labor contract, jolwedo, ikao jomodake kanyo. Dong wawinjore? Manyiso ni sami gole, agolo muok, kubiro Kiabuya. Jo agolo muok, jo godolo, jo lakinyero, jo Luanda, jo kona kogelo gi jo Kiabuya chie. Kuwuok Kiabuya, Ochomo Nyenga, jo Nyenga chako chiemo, jo Ongo chiemo kuro, jo Magunga chiemo, jo Tonga chiemo, mochako chop Kogore, modonj Magunga. Kuwuok ka, kenduke kaka koro dhi. O kamano. Mano wawinjore kode. To wachako winjore ni ka nitiere ng'ato ma jalwedo ma technical, sama gimanyo giegi, ter kalatese ni kuro tim ni interview. Mano to ok wanyal chunogi nikech gin ema ginyaka giyier jogo. To jolwedo to wawinjore kodgi, gidhi kawang'o. Jo local kaka wadhi kaka wadhi. Dong tich tire maber?
Kamano.
Koro jodalawa, an amor ni at least there's hope at the end of the tunnel. Usethaguru. Usethaguru. Magini adwa natine, gigige, gimora mora manyalo. Mondo waringe nyweka. Kaeto mamwalo be watere bank 18 months time. Kapok wadonje yiero ma 2027, lambo be de mwalo kucho. Mali hii mataka. Nanyisu ni second term kumia, to lam nyaka biringe wiko, nyaka sige. Jonya Korea, nanyisu jonya Korea, neno usip na ujanga ka. Nichie mworo kanya sao mi wangema. Chie ngno ringi gilamu, kodhi isi indu, loka makocha. Kodo akuma na nyakuria. Koro, nwa, kogo CDF mabema.